Hey yo, Helzin. What's up, man? What up, you saying to Munte Pedugula before I park a limb? What's happening, B?
Angas, yes. He's on Halilugu. What's in the gun?
Yo, bro, I'm gonna end up hurting you, Mazuqhubeka wenza kanje, man.
Sorry, man. I think I'm khumbula uDlamini futhi.
Yeah, man. I miss my friend too. Our best friend.
Kodwa mina ngitha ukuthi kunawe.
Na. Dala. It's either we here or I'm here.
Hey, Maxwell.
Yeah.
Ungadina mfowethu. Bengizocela nje ungiphe noma amaplan awu 2. Ngifuna ukulungisa isicabha sami lapha. Hey, lezi khukhula azimoshile indlu yami mfowethu.
Dog, I'm not a plan of his. Yo, as I was saying, uDlamini is my best friend, man.
Well, what the hell, best friend, I'm gonna call.
Nah. Namu best friend wami kakhulu.
Oh, yabona nje indlela esabangani ngayo noDlamini. Wazi wasasizithombe zethu wahamba wena msisala le sihlahla lesasila eceleni kwakhe.
Hey, we mina noDlamini. Wo. Nina ithombe inamaso lesihlahleni?
Yeah.
Unamanga.
Ngiyakutshela nje.
Asami sayibona.
Inkinga yazi lesahlahla side kakhulu manje sisodingile lado ukuze sikwazi kufinyelela lapha yabona nje ukuba ukukhona kuDlamini umngane wami ngabe sizoluboleka kuyena manje
nginali lado. Asambe.
Ula ngonyama.
Yona mfana. Ingwenyama yesinye isilwane. Mina ngungwenya. Uzongiqhatha nedlozi lento ngibiza ngeyibonge engazazi mani.
Nese. Ngidlulisa ngebhathu la. Size 8. Brand new. Lisagqokwe nje kawu 2.
We mfana hayi. Ngiqoka u size 10 mina.
Akunankinga, sizokhula nawe time.
Kuthiwa impahla izokhula nawe uma unguthi inkulu kunawe. Hayi mayincane njengalezi icathulo iphetha.
Oh.
Yeah.
Hayi shuthi asithi zizoncipha nawe.
Yona mfana. Uyadelela. Kade ngisho ngathi lezi icathulo ngifuna ukuqala zincane mani.
Hayi ngwenya. Lalela. Size is just a number. Blazike into eyafika nabelungu. So wena uzovuma ukutshelwa abelungu ukuthi ugqoke size ba. Ay, Gwenya, free your mind. Free your mind, Gwenya. Ngeke abelungu bakutshele ukuthi ugqoke size ba.
Yeah. Yeah, hey. Yeah, man. Bay zimalini?
Ay, iyo yonke lo iphetha, hayi yona.
Oh. Ay, yona pana. Ungazongenislima, man. Ngithele zicathula ngifuni, man. Uma kungukuthi khona into ofuna ungidayisela yona. Ngitholele ilati.
Oh, ushilade. Haw, ubungasho ngani? Hayi, khululeka. Ngeliphele nje usukula namhlanje, ngingabuya nganalo. Hayi, khululeka.
Hayi. Gibela qala.
How? Yini indaba leli lati lakho libhalo ukuthi elika Maxwell ke leli. Ucanga usobani ongatshontsha lento?
Musa ukubizile lati lami ngalento Mahewu.
Hayi. Qinisiwe makuthiwa wonke umzali ingane yakho uyibonisile.
Ya. Khomba ke ziphi lezi zithombe zenu?
Awu. Uyazi zazilana mfethu ngicanga ukuthi mhlawumbe izingane noma hlasa impumoya.
Unamanga. Ende bengazi vele ukuthi unamanga. Ukuthi bengifuna ukukuphuva ngqo.
Yazini, asivele simfonele uDlamini simbuze ukuthi umngani nobani kakhulu phakathi kwami nawe.
Asimfonele.
Yes. I'll speak.
Ngile.
Hello.
How? Yeah, Dlamini umngani wami.
Eh, ngikhona nami lahle emzito my friend.
Oh, yanthini?
Hayi, besifuna ukwazi ukuthi umngani nobani kakhulu phansi kwethu sobabili.
Hey, niyafanela nje mina.
Oh, but ubani umncame lapha phakathi kwami noMahewu?
Huh?
Hayi, sibuzela ukwazi ukuthi mangingathiwa khetha phakathi kwami noMaxwell, ungakhetha bani?
Eh, ngakhetha intsha manje.
Ha.
Khona kuny.
Cha.
Yabona uDlamini. Udodo omuntu. Uyasishaya kanti futhi uyathanda nokuzenza ibhosi yethu.
Yeah. Ah, yazini. Futhi ayikufuthi indaba kaDlamini. Asivele sibe abangani sobabili.
Yeah, man. Yeah.
Yeah.
Hey, Hilton, uyazi na ukuthi wena umngani wami. Ungamtshela ukuthi Maxwell la ngifuna phathe ke yapi.
And then wasinxuma kangaka itsina lo mlayezo lapha.
Hayi. Abantu baka MCN unganaki.
Oh. Ah, Maxman, uyazi wena umngani wami. Ungamtshela ukuthi maye. Ngifuna phathe
yakho. Aw. Waso uncuma kangaka nefoni yini?
Oh hayi. Abantu bavota kho.
Oh hayi. Hayi. Asambeke mnganami.
Hayi asambe my friend.
Aw.
Yini?
Ilada lisekho.
Ilada la madoda.
Aw kodwa nkosi yami. Ubani obengatshontsha leyantu? Ilatha ubani obengatshontshalela lada kodwa nkosi yami
kodwa yazi hambe ngigqumela
hayi ngeke mina sengaphuka unyawo
nami sengaphuka onyawe
hawo kodwa nkosi yami sokwehla kanjani ke lana
nasi ya ngwenya 100 rand
Azoga fana.
Ngwenya, una 1 month guarantee.
Hawu, yini leyo manje?
If umnikazi walo elilanda, ngizokuzamela elini. If lintshontshwa, ngizokutholela elini. But after 30 days, angisahlangani. Mali ntshontshwa okwakho lo.
Oh, okay. Hayi, kulungile.
Ngizobuya ngizontshontsha leli lati after 31 days hey akangazi lo
hey. Oh yazi abantu kade bebaningi la ngesikhathi singabadingi kodwa manje luzo tse nomsuzu
tse kanjani
umsuzu uma udinga awufiki kodwa mse uhleli nabantu uyafika
Mahewu. Kunesikhathi la ukudinge khona umsuzo.
Yeah. How? A wolf. Nikhona idliso lokuthi udlise intombi yakho ithi micabanga ukucela imali vele ibone ngathi iyabheda iyeke.
Hayi, angazi.
Kuzomela inyanga zilenzeka kodwa.
Mahewu. Awuyeke lokhu ungibuza imibuzo ebolile engabe sicreator icebo lokuthi singehla kanjani la.
Ey. Hayi mina ngibona sisazokwehla la. Sekuhlwile phela manje. Hayi. Uso.
And then ezandle izintambo.
Hayi, ngilungiselela ukulala mina manje Maxwell. Zi strong up lezi zintambo, ngifuna ukuthi ngizibophe ngazo nje. Ziyake isizeke abantu laba muzo ufuna ukuklamba kwezintaba nake nasehlahleni ezinde ziyasiza. Uma ufuna ukwehla nje kusona. Hawu. Hey. Hey. Sasurvive mnganami.
Hey, for sec.
Ay. Buza kahle impela ke lo mngani. Sesiyaxabana isuka njalo.
Kahle nje mina yini manje akho amaintosa.